The power of Lucifer, 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 Ah, kunjalo madoda. Umuntu osefuna ukujoyina isociety akangithinte. Afike azothwala la ekhaya alande isikhwama semali. Nawo umlilo kaLucifer, nawo umlilo wokuphila, nawo umlilo wemali. The power of Lucifer. Kusho mina ingane kaLucifer baba kaSbiva. Angithi uyabona njengamanje. Ngiphethele ngilozi le. Ngi-underle ngilozi le kaLucifer njengamanje. Ngikhulumisa amadoda kaLucifer njengamanje. Ngikhulumisa amadoda engilozi emnyama njengamanje. Nakhulumisa la esigodlweni lamadoda ngithi bawaphakame manje ahamba ayongicebisa ayongidumisa ayongenza ngibe nemali kuvuleke amabhizinisi kufike amathenda busuku nemini. Umuntu o-serious akaphathe imali e-serious aze kumina ngifike ngimenze lento yokuphila mina ngamta one and original umuntu owenza lento le e-professional ngendlela e-right engenabungozi emndenini phakathi kwesimo sempilo yakho because ngiyazi ukuthi kumnandi ukuceba kodwa uceba kanjani imali ingekho. The power of Lucifer. Power of Lucifer.